ikindi ndabahanura ku banyeshuri ni ibihe turimwo ibihe twemirije amatora hariho abanyepolitike bamwe bamwe bashaka kumenera mu gwaruka kugira ngo badurumbanye igihugu bonone umutekano w'igihugu turabasavye nk'abavyeyi banyu turabasavye nk'abakuru banyu ntiyagire uza kubahenda abatesha intumbero ngo ari n'ivyo amapolitike ari karababwira amatora tuyagejeje kure tuyategura mbega ko hamaze kubone ku buryo dukengurukira cyane bene igihugu nyine bitanze n'ubu babandanya baterera naho nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yababwiye ati yamara twarakwije ariko bakavuga bati kuyo mugambi twari tuwufise dutegereza kubandanya duterera ko twamaze kuronka uburyo atacyo tucaka abanyamahanga mwumva igisigaye ni giki nta kindi gisigaye gisigaye no kwisuganya gusa tugategura neza ya mabiro de vote tukayategura neza abazohagararira amatora atanduru atamusunikano hanyuma abenegihugu muzogende mutanga amajwi mwitorere indongozi zizobarongora ejo bundi aho bukera mu mwaka w'2020 nta kindi gisigaye tubasabe rero ntihagire umuntu azoza kubatesha umutwe ababwira ibijya ntibize cyane cyane ameneye mu gwaruka hariho ururi ku mashure hariho urutari ku mashure uri ku ishure wewe ntihagire ikintu kiza kumusamaza ni nacyo kimwe n'uyo atari ku ishure mwumve yuko dutegerezwa guhagararira amahoro n'umutekano kugira ngo amatora twimirije azogende neza nkiri kuri icyo nyine kijyanye n'amatora yabivuze nyakubahwa Musantera ati hariho imigambwe iyo duhereje amatora uyoberwa iyo yakamanganiye mugabo hagira hagere amatora ugasanga ngabo baraje ariko bashingagira amapermanansi hirya no hino by'ukuri imigambwe myinshi iremewe mu Burundi nta ngorane ariko icyo twanze n'abantu bitwaza ibintu by'imigambwe kugira ngo badurumbanye amahoro n'umutekano nama ndabivuga uku kuntu dusanga turi mu madini atandukanye tukabana neza tukarahuriranira tugahana kunyu atangorane niko twifuza ko nabari mu migambo itandukanye mubana none muzushira nahe nibyo twaremeye imigambo myinshi mugabo umubanyi aguma ari umubanyi nimba mushobora gufashanya kugira ngo muterure mujane kwa muganga mu mutabarize agwaye tubandanya tubikora nk'abavukanyi bahano igihanga bahano mu ntara ya Bubanza reka ndetse no mu gihugu cyose muvyumve yuko ibi bijanye n'imigambwe myinshi turimwo bidategerezwa kuduteranya ntibiduteranye na buhoro buhoro ngo turabane ribi turabana yingwe na buhoro buhoro gusa wewe uri mu mugambwe uyu umvisha uwundi yuko mwebwe mufise imigambi itomoye na cyane cyane igihe mufise n'ibyo mwerekana mumaze kurangura cyangwa muri ko murangurira abantu ntibaze kwemera ubuki bategeka uno munsi bakazana akarimi gasosa ngo tuzokora biriya ugasanga abantu bariko barajuragirika abantu bariko barabana ribi kubera abantu babateranya ntihagire ikibateranya tugende buhoro buhoro dushikire isango ry'amatora hanyuma kizogenda gutora ntabwo uzoba guhagaze hejuru uzoheza nawe utore ikiri ku mutima hanyuma uheze utore indongozi zawe igihe cya kampanye kizoza baze basigure imigambi ari abahora ku butegetsi bazobabwira bati ku byo twaranguye n'ibyo tugiye kurangura nibi mubyumvirize hanyuma namwe muheze muzogire icyo muvuze igihe cy'amatora nuko bikwiye kugenda mugabo tubane mu mahoro umutekano icyo nsaba ba nyakubahwa Musantera nyakubahwa waserukiye Buramatari mugwize amanama hirya no hino muve mu biro ubu usi igihe cyo gukorera mu biro ubu ni igihe cyo kugenda ku rubuga kuri terrain kugira ngo twumvishe abantu yuko bategereza kubana mu mahoro n'umutekano ibintu byo gushihana tubireke tubishyire ku ruhande twarabirenganye ibintu byo gushihana twarabirenganye ubu ni ugukamisha amahoro tuyakamisha ibikorwa by'iterambere naho ibyo gushihana nta bikirimwo dupfa ubusa dupfa ko uyu ari mu mugambwe uyu canke ari mu mugambwe uriya bagwiza amanama rero banya kubahwa bajeje intwaro bahamagara abajejwe imigambwe muri ubwo burere barongoye bavugana ibitagenda neza babitorera umuti mugaba bene igihugu bagume bibereyeho mu mahoro n'umutekano.